intamba mu rugamba. Intamba mu rugamba, umugwi wacu uragaho rutsinda. Komera komera intamba mu rugamba, niwe w'ibendera ry'igihugu cacu. Komeza uhungabane mu makungu, utere iteka igihugu c'u Burundi. Barundi mwese n'abarundi kazi, abakuze inkumi n'imisore, namwebwe mwese muba mu Burundi, dushigikire intamba mu rugamba. Tumenye kumugwa intamba mu rugamba, ujamwo bose bava mu migwi yose. Bafana mwese niryo huriro ryacu, dufane twese intamba mu rugamba. Intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, umugwi wacu uragaho rutsinda. Komera komera intamba mu rugamba, niwe w'ibendera ry'igihugu cacu. Komeza uhungabane mu makungu, utere iteka igihugu c'u Burundi. Bakinyi mwe muri nseruka rukanze, muri bato ariko ni muri gito. Ukina neza biri mu maraso yanyu, n'abababonye barata amacumu. Barundi mwese dufashe umugwi wacu, umumwe wese mu bushobozi bwiwe. Dushire hamwe intererano zacu, isabisabi igwiriro ye. Intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, intamba mu rugamba, umugwi wacu uragaho rutsinda. Komera komera intamba mu rugamba, niwe w'ibendera ry'igihugu cacu. Komeza uhungabane mu
umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba, muri mu myiteguro yo kwitegurira inkino za Sekafa Challenge Cup zizobera mu gihugu cya Kenya. Mutubwira ingene imyiteguro iriko iragenda.
Ego nivyo, turiko twitegurira amahiganwa azobera muri Kenya ya Sekafa. Turiko twitegura n'ubu turi ku kivi, murabibona twagize mu mvura yose yatunyagira. Abamwiteguro wa kabiri bose bari hamwe, tuzemo umukinnyi witwa Rodima Vugo mbwa, nawe tuzohurira muri Tanzania. Nibaze rero ko tuzoshika ku munsi wa mbere, n'urukino rwacu rwa mbere ruzobera bameze neza. Urabona imvura y'abanyagiye, nicyo gituma ngerageje kubakura ngo abwira ntibaze bafate n'ibita kucwa. Mugabo ndavye muri rusange bose bameze neza, nta ngorane n'ubiriho, nta mvune ndabona. Atari ubwo twagize isanganya uheze witwa Barisize na Sol, yarashoboye kubabara mu rukino rwabahuza na Aigle Noire. Ubu yaravuyemo, yaramaze kudeklara forfe. Ubu turiko dutegura abo dufise ngaho tuvuga.
Ugerageje ukaraba Burundi pure turi kumwe n'ibihugu bikomakomeye nka Zambia na za Ethiopia, mbega nka wowe nk'umumenyereza witeguye gute guhangana n'izo bindi bihugu bikomakomeye muzuba muri kumwe?
Ego hajya mbibaho uvuga ati ibihugu bikomakomeye, natwe turakomeye. Tugiye mu higanwa tuba tugiye kumigana twese. Nibaze benshi turamaze gukina, nuko nka Zimbabwe duheruka gukina kera, nuguravye nka Uganda muri Sekafa iheruka twari kumwe, uravye Ethiopia tumaze gukina kenshi. Nibaze rero kungene mbona abakinnyi bacu bameze, aba bavuye hanze baje bazanye karusho, mwabibonye no kumyimenyerezo. Ndabona ko twekinaye cyane hanini, mwabe ko twatangiye tubigisha imwe vyo gusekana duel, kuko nico cyama gitugura muri Sekafa. Ugasanga abakinnyi bacu kubera utabamenyereje kuva mu ntango, usanga batinya gushika ku muntu ugira mwaka umupira. Nijo twatangiye tugira mu imvura yaduciriyemo ko kugira duel umupira wo hejuru, kugira musakane bari guhava bakomeretse, kandi dusigaje umunsi umwe kugira dufate urugendo. Nibaze rero ko tuzobandanya tubitegura, tubigira tubitegura mu bita kuri tableau, tubereka ingene nkurukina kwa Ethiopia twatanguye twabwiye Ethiopia ko bambere dukina Ethiopia n'ukoresha nguvu nyinshi tukabaka impira tukanigana ku mpira hanyuma urushe agaca seda Uganda gucyo nyine ndavye nyine twasindanye muri za feruka badusinze kimwe ku busa naryo nyine kubera iki kubera imwe tuvuga tutagira ya finalite gutsinda nje tsogereza tukakorera ko kugira dushobore guhangana nabo bikenewe kandi dushuvuga duti bunatwe twarakenyuye amahinyi twarayabonye duce tugerageza rero tu ndavye nabakinyi dufise ndabona neza ko wonsha kabafise ngene bavyiteguriye namwe ndabwira nzo shatu bona experience yo mu kinyagi hanze no ngaha kugira ashobore kubona difference kandi nibaza kwizoboneka no niko ndayibona mu gasi ko tubirabira mu kinyi
mu rutonde mwatanze rw'abakinyi 25 nta bandi bakinyi muzokongeramo
mu rutonde rw'atanze rwa 25 mwabonye turafise ni 25 ariko abagarizi batatu abanyegori batatu abandi tuzokongeramo yari artire tuzosanga muri Kenya akaba tubaze mu gardien akaba na Alex yajenga mu gurumva yamaze kuzangaha tubifatanga discipline uko twari twambiye ko yo gumari ya twasanga hari urumva nawe yaciye avamwo tuzosha tuvanga turabakinyi 19 gushira ko artire zo wa 20
hayima muzofata urugendo byari
urugendo ataki atagifuye nibaza kwejo isa 11 zo kumuhingama ariyo zo zadufasha indege tugiye
murakoze
nawe
Matawe ni goalkeeper wa timu ya taifa ya Burundi mnajiandalia kwenda kucheza michuano ya Kagame Sekafa Challenge Cup mnajiandaa vipi kwa michuano hii?
Huyu mchuano tumejiandaa sawa na bali unaona hapo uwanjani kikosi chote kimeenea chenye wameitisha na itakuwa lengo letu ni kwenda kuchukua hii cup ya Sekafa maana kama mimi ni mara yangu ya kwanza kushiriki kupe la Sekafa nataka nifanye vizuri.
Unasema kama ni mara yako ya kwanza usikii oga ukiangalia hata timu zenye mnacheza nazo Zimbabwe, Uganda.
Wala sina oga yote maana competition na mechi kadhaa zenye nimeshacheza za competition nimeshazoea. Sioni cha hatari maana ni kawaida tu.
Na unaomba nini mashabiki wa timu ya taifa ya Burundi?
Mimi kitu chenye niomba mashabiki wawe nyuma yetu maana naamini tutafanya vizuri. Maana kuanzia nyuma hadi mbele naona kikosi kimeenea kabisa.
Unaona kwamba wachezaji wenzako ambao walikuwa wanacheza Rwanda, Kenya wamekuja, unaona kwamba wanakuja kuwapa nguvu nyinyi wachezaji mnachezea ndani hapa?
Naona kama wamekuja kutupa nguvu kwa sababu hata inaonekana hata kwenye mazoezi kuna ka experience kidogo kenye wanatuonesha, yani wanaweza kutusaidia.
Ndani mchezaji gani ambaye hakuitwa hakuitwa lakini laiti angeitwa angeweza kuwasaidia?
Kama kivyangu mimi naona kama yo Claude Ndarusanze maana huko Rwanda anaongoza na bao 6 maana inaonekana kama angekuwa na msaada mkubwa sana maana huko Rwanda anaonekana kama ni bite.
Tunashukuru
sana. Na mimi nashukuru.